tumuranze bwe nafunye mukindo anyirira akira abakyala abalala ono tagala bigambo tenza mukambwe uli abasajja abalala
Why do you say you take fire? You take fire now.